asetimo lendo nyang ibiro miya thuolo nya bedo kodi matin mar waki bugo kendo sama nya wacho ni mbadi yua mbadi dia sama nya go ni mbadi yua skul gudo loka uno rieny seka rieny kisa kurieny kebuya rieny nyanduwa rieny to kasa manyo miwa ngatini Mara mutu nyang oi mos asos wun mara mutu wa kijo a chit nyang na ni ok beywa yogera ila kweri non a ni kajo we watem ya tem o nyang be na mi na duong ne choma mutire ada jo amulo huro ganda mdego amulo ywa ya ywa na ila dia kapo ducha karol se chodo jo Mudalo untie Ose turu jo makara ila Maman maka penju kumanitri kadu huko situensi Dunga nyicha penje gingeri Mago milome Marute momanyo nago kumaintie Modu wako nago magunga Bekaka negide kode Ane mazaka chaka go koko kendo Ekudu wako Jwa sabiru untie Bungu ngeo ni Kuma wantie kani ya kadala ikeroli Ilu ngunga tutowinjo Nur on your car, no, Kadano Nur. Tetelonia Dalane, Imene. Utimua Chakra, Mukwa, Yakamalukia Buya, only Okomagan on your tending. On your Jumbe, Jumaneno, Kimuk, Miatua Takaboe, Cook, Milome, Milome, Caroli, Joshua Christmas, everyone here, Kadana, you come in, you talk to them.
Good
day, all you two.